asiyongele nibhola badlala ngamadoda alishumi eMorocco ayibetha uAubrey wayibeka emlotheni yes kwaqitywa noba kuthi New York ikhwela emthini ngenazandla ayicingi namhlanje ubuvele imuthu abaphinde ngala jive to South Africa bakhala abantwana yazi inyembezi sakpise abekwa incaphephe ebekwa sisniper somzantsi afrika wabetha into ebuhlungu uTeboho wathi bendifuna ukuyenza kwakho isiqingatha sokuqala into nayo la bounce encedile unozinti 2-0 kwavela i-red card kwavela inqaku kwavela inqaku kwavela i-red card bazamkhalela bazayibukhalela indodana uSofian Amrat owenze la foul kuTeboho wathi awugqitya wena wanikwa i-red card uTeboho wanikwa i-set piece uTeboho akonela i-set piece wathi ndifuna inqaku athokombisa amadoda